Kuno ku Africa komanso ku Malawi sizochita kubisa kawiri kawiri ndale zathu timapanga ndale zosankhana mitundu ndale zosankhana dzigawo zimene pa Chingerezi timena kuti tribal politics. Ndiye apapa tindima pa Masauko Banda amene akufuna kuika pa maganizo wawo pamene zimenezi zimayendera makamaka kuno kwathu Malawi kumene andale ena amafuna kumalowetsa zinthu zachikhalidwe kuzizanduke za ndale komanso pali mafumu ena kapena kuti akuluakulu ena achikhalidwe amene amafuna kuti kagulu kawo kachikhalidweko katsikhangati ngakuti ndikawingikena kachipani cholamula dziko lino. Ndiye bambo Masauko Banda ali pano kufuna kuika maganizo awo ndiye tikhale limodzi kuti timve kuti kodi bambo Masauko Banda akuti bwanji pa nkhani imeneyi yomafuna kumasakaniza chikhalidwe chathu kuno ku Malawi ndi nkhani za ndale. Iti nkhani limodzi pano Masauko VoiceBox kuti timve kuti wewa abwera ndi nkhani ziti.
Moni amalawa nzanga kulikonse kumene tili taswera bwanji tonse taswera bwanji. Ndabwera ine mbale wanu Andrew Masauko Banda nzika yokhudzidwa kuchokera mboma la Mangochi amene ndine mneneri wa gulu lija la Mangochi Concern Citizen komanso ndine vice chair wa Malawi First the People First pressure group yathu imene padali panopa onse odana ndi chilungamo akudana nafe komano ife sitikudandaula chifukwa chonena kuti chimene ife tikutumikira tikuchidziwa ndipo amene tikuwatumikira tikuwadziwa ndiwo Amalawi. Amalawi anzanga ndabwera ine mbale wanu mawauno amene masanano ncholinga chofuna kuti tiunikirane komanso tifotokozere kwa anthu amene alowa kudzikonda amene asankha kuchitchula chinthu kuti nchofira koma akutha kuchiona kuti nchoyera akutha kuchitchula kuti nchokuda koma akuchiona kuti nchoyera nkumati komredi Masauko mukuti bwanji. Ineyo ndikufuna kupempha ndinokhudzidwa kwambiri ndi mmene magulu ena achikhalidwe akuchitira zinthu zawo akulola kugwiritsidwa ntchito pofuna kukhala against anthu amene ndiwoyera bwinobwino koma iwo akufuna kuwatchula kuti ndokuda kapena kuti ndofira. Magulu amene adapangidwa ndi cholinga chofuna kulemekeza chikhalidwe cha mitundu ya wanthu. Ife chimene timayembekezera chimene anthu akuyembekezera nchonena kuti achite mwachilungamo chifukwa chonena kuti magulu amenewo ndiokhazikika salowa ndi voti sadzatuluka ndi voti iwowo alibe period ya 5 years kuti pambuyo pake padzachitikaso zisankho zoti bungwelo lidzakhalepo. Ndiye ndimafuna kupempha kunena kuti mabungwe ena onse kaya ndi mgumano wa sena na mang'anja kaya ndi mulakho wa lomwe kaya ndi chiwanja cha yao kaya ndi dauko watumbuka ena tose amene tili magulu osiyanasiyana chonde ndikupempheni kunena kuti maguluwa ndi achikhalidwe tisapititse kuti akhale andale kapena kugwiritsidwa ntchito ndi anthu andale pamene tikufuna kuyamba kupingana ndi ma activists a mdziko muno kapena kuti kufuna kulimbana ndi anthu amene amaoneka kuti akulimbana ndi boma pamene akuiuza choona. Ndi andale okha amene amapotoza zinthu ngakhale zili zoona iwo amazipotoza kukhala zina. Ndiye tikudabwa kunena kuti nzotheka bwanji magulu achikhalidwe kuti athe kulankhula mopotoza dala kumunena activist kapena kuinena gulu lina lake kapena kumunena munthu wina wake pamene iye adanena zina iwa kunena zina ngati monga khalidwe limena machita anthu andale. Ndezi kupereka mafunso koma timatiti pemphe kunena kuti tonse ndife Malawi ndipo musamathandizire anthu andale pofuna kuwaopseza ma activist kuwaopseza kuti mwina mwatengera kundeni kujeni kukhoti kaya mwachita chiyani ayi tiyentime pa chilungamo chifukwa chodziwika nchonena kuti dziko lisintha boma lisintha koma bungwe lanulo lidzakhala lilipo kodi mawa akadzabwera ena inuyo mutachita choyipa kwa ma activist mudzati chani chifukwa tu kaya mukukaika kaya mukhulupirira koma mudziwe zonena kuti boma limene ni mukuganiza kuti ndirabwino kuti mulitumikire mwaganiza mochedwa kulitumikirako chifukwa mulowa mmavuto. Ndiye ndikukupemphani kunena kuti musachite zimenezo zotumikira boma kutumikira chipani ayi ndibwerezeso kunena kuti bungwe lanulo ndi bungwe loimira zachikhalidwe cha anthu ndende kupempheni kunena kuti pochita zinthu zanu chonde mobwerezaso chitani zinthu mosamala chifuwa choti mudziwe nchonena kuti ngati inuyo mukusapota bungwe lanulo ngati lili lonena kuti ndira chikhalidwe cha anthu mudziwe nena kuti chikhalidwe cha anthu muchikhalidwe cha anthumo mtundu umene inu mukuyimirirawo mudziwe kuti ndi muli anthu azipani zosiyanasiyana komano inuyo mukapanga zimenezo mungoonetseratu kunena kuti inuyo ndiye kuti ndinu mamembala achipani chimene inu mukuchiyimira ndetu kupempheni kuti musiye kutumikira zinthu mwandale siyani kuchita zinthu mosokoneza tipempheso anzathu a mafumu amene ndinu atsogoleri athu kuchokera kale kale amene simudalira kuvoteredwa mulibe periodi mulibe inuyo nthawi yonena kuti 5 years ikatha mudzavoteredwaso inu zanu nzakumagazi ndikupempheni ufumu wanu sudzathayi kutha kwake inu kumalira koma anzanu akupitirizabe ufumu omwewo timafuna kukupemphani kuti musachite nawo zinthu zoyipa zoti muyambe kusumira ma activist kapena kutengera anthu ena osiyanasiyana amene mukuwaona kuti inu chipani chimene mmachisapota inu iwo sakugwiza nacho kapena akuchidzudzula pakulakwitsa tinene zoona pano aliyense amene akuona ngati kuti dziko likuenda bwino kapena kuti chipani chimene chikulamula pano chikuendetsa bwino zinthu ndiye kuti iyeyo kutheka mwina akudya nawo kapena azibale ake sonse kwawo konse mudzi wawo wonse ukudya bwino chifukwa cha chipani chimenechi koma kunena zoona lero palibe amene angadzuke mkuima poyerapo nkunena kuti dziko likuenda bwino pokha pokha achite kukhala kuti mwina mwake iyeyo mwina wasuta dumu kapena ampopera dumu mkamwa koma otherwise palibe amene anganene kuti zinthu zikuenda bwino chifukwa mchipatamentu unena muno anthu akuvutika ndi matenda amaso timachubu tongothira mmaso tija mchipatala mulibe chipatalatu cha boma mulibemo timachubu timene tija kunena zoona bande chienieni yomanga munthu wachoka mwendo ukagule ku famasi kodi pali chifukwa choti unenere kuti zinthu zikuenda bwino chipani cha malikongeso pati chikuendetsa bwino dziko kapena kuti boma lato salansi likuendetsa bwino dziko kapena kuti tiime poyera nena kuti achakwera ngati president wa dziko lino akuonetsa kuti mdziko muno muli president amalawi anzanga ndikufuna ndipemphe ndithu amipingo inu mafumu magulu onse azachikhalidwe mdziko mwathu muno chonde tentichepetse kuyikira kumbuyo anthu oyipa chifukwa anthu oyipawo adzagwa ndithu mulungu wathu alipo ndi wamoyo inuyo musapote pano koma mudzionena kuti 2025 ikubwera chilungamo mulungu adzachita kudzera mwa anthu amene adzayendetsa chisankho adzayendetsa chilungamo ndipo mulungu adzagwira ntchito mwa iwo kusinthaso dzikoli kukhala mmanja mwa anthu oyenera ndiye inuyo mukapanga zinthu aliyense bungwe lililonse limene kupanga zinthu mofuna kuopseza ma activist tikukuonani ndipo chilichonse chimene mukuchita tikukudziwani tikukuonani ndipo tikudziwa kuti mukuchita chifukwa chiyani ndi nthawi yanu chitani koma mudziwe kuti masiku amathera uchitseko boma lidzasintha ili panali anzanu amankaenda moteromo mzipani zapi maboma amene apitawo koma lero lomwe aone ali kuti ndi mawu amenewa amalawi anzanga ndikunena mobwerezabwereza ndipo motsindika unena kuti ndinokhumudwa kunena kuti mabungwe ndi magulu azachikhalidwe kapena mipingo kapena ena onse angaime lero ndi cholinga chofuna kuopseza ma activist kuopseza mabungwe amene amenyera ufulu makamaka ngati Malawi First tikufuna titsimikize pano kuti ife ngati Malawi First tikufuna kukuwuzani kuti Malawi First si munthu mmodzi Malawi First ndi gulu ndipo ndi Amalawi onse ndipo musadzipusitse ndi kudzinamiza unena kuti Malawi First ilibe masapota ilibe wotsatira chifukwa tsiku lina mudzakhumudwa mutazindikira unena kuti Malawi First ndi bungwe la Malawi di ndipo Malawi onse akuikonda ndi mawu amenewa masana abwino mulungu adalitse Malawi mulungu adalitse aliyense wofunira zabwino dziko lathu zikomo zikomo